Nada mungezima TV nini? Amunjui stima zinaweza enda. Mungezima TV. Acha niangalia kidogo ndio niende.
Nairobi City County, you know.